As usual, double lot la Manara TV lazima utokee.
Kabisa. Actually kama matope hapo
wewe. Yes, ni Diamond Platinums mtazamaji wa Manara TV.
Hivi kuna maji hapa mzee.
Ngoja kwa moja ingie na
Easy!